akajambo kabihora
oya nta kenda kimemfananya makabisi turamahoro usanga nyene muri we atarafise yarafise akantu yarafise nk'ikintu erega abantu tugenda dufise ibibazo muri twe
ninde ufata nk'umuvyeyi wawe mu marerezi yagufasha kuboko kugira kugeza uyu munsi
Isa.
Eje kuramukanya rimwe rimwe birangora mu kiganiro ndabona kumengura cangahe. Ushobora kutwidondora.
Ni mimi rei.
Umukiyo mara se ndundi je nivyo nzi?
Ego.
Akandi kazi ka misi yose sanzu ukora iki?
Na kandi.
Na kandi ukora. Na we utunzwe na film. Uri mu bakobwa bangahe bakina mara se ndundi?
Cyane beshi cyane.
Muri abo beshi ugira nka kangahe dushitse kuri tugerageje gushiramo comparison.
Ngira kangahe sinahuye ne
mu bakinyi beza babakobwa cyane bari ko baravyitwara mu neza uri nk'uwa kangahe
kayivyo gutonde ku rutonde si byanje ahubwo we ni wowe ubimbwira
jewe nari yerega aho no gushira utarahishira we nyene kumva n'ibyo Mimi Mireille jewe narakubonye mu filime we natangwe kukora muri rasema officier Hey, film ni baba haji ya cinema baita gute ndabage gato
yee
icyo cinema giriye ransema ofisiere haya muri
oh ibibero by'umuvyeyi
ibibero by'umuvyeyi reka mpanze nkubwira ati felicitation
merci
mbazo tiyo felicitation vuye kuki
okay nyishura
rero mbazo kujya mu maransema menshi abantu bose bakize icyo bakora mu iyo film iba yagiye kugirirwa ransema bataha nka kimari mari nkabavuye kuragira na rume ariko wewe wari yumviriye urabaka kado ako kantu wewe wakiyumviriye gute
nakiyumviriye mu buryo bwanje nyene
bantu b'Imana munsengere sinze kumubaza ibibazo byinshi umuntu nabonye akunda kurira wewe kubiri kukunda kurira nakubonye muri rasema warari imbere y'abantu
oya sinkunda kurira ubwo ngidira bikenewe
urira ubabaye cyane wishimye
bitegwa nibihe ndimo
nibihuriye
nezerewe nkarira ubwo mbandijwe n'ibyishimo mbabaye nkarira nabwo mbandijwe n'umubabaro
nita kumfasha ntutse sinda kubabaze ngo havundirira mu maso okay mimi mireye watangwe gukina sinema cyari byaguhiri ihe byagenze gute ko nzabige mi gukina filime abi mengo si byabo
sivyabo gute sivyabo gute
eh abakobwa muri mu bantu ba mbere biga ategeze sino kina filime ndayikinye naho sinkeneye ko abari yiwanje nkeneye kujya gukinira umuntu
makarorero ku muntu yigaye makarorero ku muntu kurumva ikintu cyose nyene yuvuze ikintu ufise n'impamvu bwo kivuze
oya sino muvuga
oya
erego wigaye no kumenyekana ntamenyekana none nina muvuga ubundi ho baraza kumumenya
okay hanyuma jewe buriya impano iyi kuri murayumva rero narabikunda maze kubikunda ndegera babikora turaganira hanyuma nsanga byakoretse kubera impano
uregera ababikora none tudaciye ku ruhande ntabarumbwire ninde ufata nk'umuvyeyi wawe mu marerezi yagufasha kuboko kugira kugeza uyu munsi
jewe fise uwa nyinjije muri film basi uwa mbere yetwiyo ni Abel Ndwaye sinzi arambirwa no kumushimira nabo ndamushimiye cyane
Abel Ndwaye ndamwibuka kandi sinema menshi
rero umubyeyi nawe navuga yuko yafashije kugera aho ngeze uno munsi ni Amede mani la kidza
yego
na fisto
rero
abo ni babyeyi banje bavuga yuko bafashije kugera aho ngeze uno munsi urabona ko n'ubu dusanze muri kuri terre tuko turakora ndayibutsa yuko tuko dushutinga nawe yagiye
yego okay Amede aragufashije ibintu biragenze neza kwanza Abel Ndwaye abo bose babiri n'umwe yagusavye ikintu ko nzi giturire cy'abantu muri sinema mwirezi ndundi bavuga ati umuntu yagombye kukwinjiza mu bintu arakandi kanarinda kugusaba kereke pare
nta namahera 10
baraduhamagaye
nta namahera 10 kweri
nta namahera 10
aya
none we uyumva gutata namahera 10 bagufashe bagusavye ari ikintu bikagenda neza
erega niyo mpamvu ndabashimira kuko iyo ndabaha amahera kumbure mvuga nari kuvuga ati narabiguze nta gaciro mba ndabiha ariko kome yuko atagiturire atakindo kimwe bansavye niyo mpamvu mpora ndabibashimira cyane kuko ndibaza ati kuntu bangiriye ubwo buntu abandi babasaba amahera ko haraho haraho umuntu haraho numva bayasaba amahera ngo kugira ngo ngukine canke winjira ahantu utanga amahera ariko je kubona maskini ya Mungu atama amafaranga bansabye kuko nari mfise niyo mpamvu ndabibashimira cyane
none kugira ukore filime ukagira naransima nta wundi muntu yashyizemo ukuboko ko nzi byo bintu usanga bitwara uburyo byinshi canke ni wewe wikoko uravuga ati ngomba ndabikore neza
uyu ndi muntu ushatse kuvuga
umuntu yoba yarazanye sponsor yo kugira ngo ukore ijya sinema ukore naransima
oya urumva umuntu burya agigwa n'uyundi rero nta kintu na kimwe ushobora gukora umuntu atamuntu agufashije ntibyokunda rero navuga yuko abaramfashije baramfashije abantu nyine
uyu munsi abakobwa muri bake bakina marere sindi wundi
buriya turi benshi turahari kandi turi benshi
muga pa raporo y'abahungu muri bake muri bake pa raporo y'abahungu
ahubwo biterwa n'abuzi hara kuko abakina bose ushobora kuba hari abuzi n'abandi utazi
ntacyo makaro rero kabumbira wewe uvuga ati aba babirimo neza ababigeme
oya ni benshi babirimo neza
gusa ntushimye kubavuga
oya ntabwo ari ngombwa
oke murasoma ofisiyere waratanze ubushimwe uratanga aba journaliste kandi wahaye ibisata byose
nuko kandi uri kurayivuga re ndatanga
ibiherezo ryo gutanga rero reka turize ko neza ariko mwabo wahaye urahuraha urabaha harimwo bamwe
akiramvuga
yeye
n'umusi nawe nakiramba
bakavaho baryohewe ariko tubiravye ariko umuntu umwe wahaye akakwatsa amakofi none gantuze wiye
inde
nyama pro hari kintu mwari mwafugiye munsi ko wakiurira ku bintu akugiye
natiye ndira uri sure
erega niho nari
oya urabeshe
bakunzi ifume dia video ndayifise je
oya urayizana urabeshe
muze muce muyira bahanye nini
reka nkubwire ofete buke umuntu wese afise ikintu ameze umuntu wese afise ikintu ameze usanga nyene yarafise impamvu nyene yitwaye kurya ubwo uzogenda umuronderewe mubazi cyane navyonze
cinzo bima nwe gasha umuntu mahaye impa cyashibanwa ngo je umuhaye mikavuge ngo imbere y'abantu ya frema hari inyifato ziratandukanye cyane ubu ari wa mu akajambo kabihora
ndaya nake ndakime mfananya makabisi turi amahoro usanga nyene muri we atarafise yarafise akantu yarafise nk'ikintu erega abantu tugenda dufise ibibazo muri twe tugenda dufise ibintu bitubabaje biri muri twebwe so rero hari igihe sometime bitunanira kwikontrola ugasanga zashyitse turabigaragaza n'abantu barabibonye rero ariko jye na nyamatura amahoro kabisa
kandi amatransumira niwe yari yakoze ijya filime
agusumira naranabivuze muri sale niwe yashutinze ibibero by'umubyeyi
kandi abikora neza cyane rero
nyama bikora neza ntiwabibonye ntiwayibonye filime
nukuri yari amavuti afise soundi na sona kara
byose
ibintu byose bigenga nka filime sizazindi za potopoto zirimo usanga umpengo zirimo imyotsi
oya vrema yabikoze neza twaritonze nyine biragenda neza
kameramani ni trepye yigendera tukiri kumwe na kirambu turiko turaganira na Mimi Mireye wewe uyu munsi twara tukubona mu marere sindundi meshi turakubona kwa muri BMT hajya no muri ntuze warubitse uri urakinayo
naho yagiye niya warubitse
no kwa Medi hurukinayo
none ndubu ni unsanze rega jende umwana wa BMT
umwana wa BMT
navyo kuvuga ngo kwa mede mpora nkinayo niho ndazi nawe niho wamenye
nawe niho nakumenyeye none ijya rere sinayo ibibero by'umuvyeyi nayo iri kuri Mimi Reye official cyane hari ka handi hanti iri twisanga
harahandi wayibonye
oya ndaba rega jewe nimba mbagiye
barije
bariya
oya bariya barabizi
oya hariho nk'umuntu aturavye
okay nakuvise iri kuri Mimi Mireye official
ibikogwa bimeze gute vyipanze gute
ibikogwa nyine
ibikogwa iri kurakora kujyanye n'abakinyi ibintu ye ni
ibikogwa nubwo umenga ntiko turakora bimeze neza ariko ubu nyene
kandi wumva umenga nti muriko murakora
Oya riga umuntu ashaka atikara akora mugari karategura gukora.
Nibihe bikorwa bishashe uri kuradutegura uzoduha mu misiza.
Ibero by'umuvyeyi party 2 nibindi byinshi.
Ibero by'umuvyeyi party 2 nibindi byinshi. Muvyo mbe muri mimimi rayo official. Ni
gatiri ku kazi mana.
Eh, yego tutse. Kwa batebije. Cameraman iko perega hajye gahatwa hejeje mu sazo.
Ndumiwe.